n'abarundi ntibashobora kuba mu ikambi y'impunzi ndani mu gihugu ntibibaho ibyo umurundi abiwe ntashobora kuba mu nkamba ari mu gihugu we dusaba leta kwiki kibazo yo gifata mu minwe kandi atari binenegwe kuko ubu nameza birasigaye cyangwa tatu imvura igasubira ikagwa hamwe no kwiga ibintu byo kuzana umuceri n'ibiharage bige iherezo ryaba abantu aho bazoba
ntabwo bamufise ko aya mafaranga mwatanze bashobora kuyakoresha ko mwebwe mutavyiyumvira bisange bakoresheje mu buryo butabereye haba kwidagadura cyangwa mba nk'abandi bavuga bati twikura umukoshe
kigafata inzu kigaduza igataka kuriya ibyo hasi bikazuka igiryo hejuru ntibamenye iyo rijanye ntibayito bibiriki tukumva rero mu ijoro abantu gugugu abantu emetabane emegirande kurabizaho zane
dusabira leta yufise ukuboko kurekure ibaronderaho baba nta muntu umugaba aguma ateza amaboko
musitaneri ku izina rya benegihugu bikomine ya muhuta asanzwe arongoye ati yashimye yakengurutse cyane ingene mwabaye abanyasamariya b'imbabazi
gusa uko dufise ibyamurenga ntabyo dufise natwe turakenewe twofashwa uyu mugenzi agowe si ngombwa ngo uzomufasha rukuhiriwe
imfashanyo murayironse murabona ko no musi mwibutswe bubahaye ifashanyo y'amafaranga ibyo barabitinywa ariko bo bayibahaye ati turazi ko muri abantu bakuze bafite icyo bafasha imiryango mwavyakire gute
Woba wifuza kwambara igitambara kizima gikomeye karite nziza kandi ukabaye katavuna Magazine Robots Happy yaje hageze sezira kwambara za mpuzu zicuyagurika zitaramba ziguma zitagurika zamaze itabuka ku buryo zungu ubucuti n'umutayeri dufise amatisi y'ubwoko bwose iz'abagabo iz'abagore iz'abagabo turafise za lemukunda amajinsi amakarkar amareyo amavelu n'izindi z'ubwoko butandukanye ziyobeye kandi zimeze neza iz'abagore turafise tissu dentaire tissu satin z'ubwoko butandukanye nka Milano Tanasha Sukari Américain sivyo gusa turafise ivutaro n'udupira twazo organza swa n'izindi z'ubwoko butandukanye Mufite umubaza muradusanga kuri Galerie Lydia A14 Avenue de la Mission munsi y'ikiraro cya Bankobu ku ipave rijya kuri Saint Michel cyangwa mutwakure kuri 79 70 45 53 ubusi murarazimbwa ucegwa ntambaze Magazine Robot you the one
Hello boys and girls, sinisira kumeze neza ko kundi ahandi ndabukori juste galekaje from Warsaw ke Black Machine Black bino camera mwita umusaza ndakubwira kuno munsi twahagurusha igicugu tuza neza na neza mu ntara nziza ya Rumonge aho na cyane tuje kuraba abanyagihugu bashoboye kugira ibibazo mu miseze twarababwiye yuko abanyagihugu ku mutumba gabaniro umusozo waguye ko turerekana ingorane barimo uno munsi naho nkuko twavyemeye twavuze tuti tuzoza tugarusa tuje kubagarukirako ndabura yuko umujyango w'abarimbo wavuye hasi uravuga ati tuje kugira ngo dushobore gufasha ababanye inshuti abagenzi abajyango dusangiye komine dusangiye intara dusangiye igihugu dusangiye zone dusangiye kanyafrika urukoba rwirabura kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze gukomera nivyo bituzanye mbega bano banyagihugu bari ku mutumba gabaniro ubu bakoraniye aho baba mu mashuri babaye gute muri kino gihe bari bamenyereye munsi y'urugo hari uduko inkoko hari impene hari ikintu kibahereza igitoki hari ikintu gishobora kubazanirwa amavuta cyangwa kunywa muri kino gihe kuvahuye n'iro na rino sanganya babahe gute ndabura ko tuje kubiraba ariko vyongeye tuje kubagarukira ko maze kwa kundi ahandi umuntu agigwa n'uwundi nabo nyene bashobora kubona ko uburundi bukirimo abarundi b'umutima bagifise wa mutima wo gukundana ikibiri gukorera hamwe bigihari kwa kundi ahandi mwabonye ko twari ku mutumba gabaniro ubu naho turashitse neza na neza aho abanyagihugu bari ku mutumba gabaniro bimukiye mu mashure y'imyuga yo ngaha mu gitaza kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyamaze gukomera murabona imbere yanje yuko bari ko baratanga ifashanyo murabona yuko hari abantu bagifise umutima bavuga bati umubanya agize ikibazo umuryango agize ikibazo ndi kumushikako si kumufasha kumushikako kwa kuri handi naringere tuhegere aho ndabirakomeza kuba vya mazuzana iyi ni impoime idasanzwe John juste gari sindahindura piona camera mwita umusaza kumana nanje kuri ni impoime idasanzwe
tugira amahoro
yese
nkiriwe neza
nkiriwe
na mahoro ndabona ko mwatangwe kumenyera ego ngira murabona abashitsi bari ngaha abashitsi mwari bumenyereye bamwe mwara mwabona ngaha mu gitaza sibyo none aba bashitsi rero mubona ngaha numujyango umujyango wakurikije rya jambo ryo muri bibiliya bavuga ngo umunyasamariya w'imbabazi rero umujyango turawuhaye ikaze uyo mujyango warabo warumvise byabaye mbere barishikirayo kubiraba baratanga raporo kuba bavukana basangiye umujyango bari mu bindi bihugu atari igihugu cy'u Burundi ati yamara burya iwanyu muvuka habaye ingorane nabo barabyumva bagira wa mutima w'imbabazi hanyuma baca batuma aba bavukana mubona hano ko boshika hano bakabagarukirako none abo bantu ntibakwiye amashiga yeye rero babazaniye agaseke babazaniye kavuye ku mutima w'urukundo bashatse kwifatanya namwe muri biro bihe bitoroshe muri mwo muri zingorane mwaciyemwo nagomba ndabasabe by'ukuri ngo mubakomere amashyi hanyuma imbere y'uko bafata ijambo nagomba ndabatume kuko aba nibo baserukiye umuryango wose hanyuma abanyakubahwa mwaserukiye umuryango mudushikanire igishimo cacu muvuge muti mustaneri ku izina rya bene gihugu bikomine ya muhuta asanzwe arongoye eka mbere na cyane cyane ku izina rya bo ku mutumba wa gabaniro bahuye nibyo byago ati yashimye yakengurutse cyane ingene mwabaye abanyasamariya b'imbabazi mugashika kuri abo bantu bari mu ngorane ati bashimye bakengurutse abene gihugu mwashikirije iyo mfashanyo barashima tina musaneri arongo ikomine yashimye cyane ubwo butumwa mu budushikanire hanyuma kandi turabaha ikaze kugira ngo mubwire ababene gihugu bari muri buno buhungiro ako gakemanyi mwabazaniye murakoze imana ibahezagire
tugira imana ego reka tutangure dushimire abarongoye komine ijambo bahejeje kudushikiriza na cyane cyane kukamu bateye hose bavuga bati uwo ari we wese yugira akantu yirengeje yogarukira ku bantu bigabaniro na cyane cyane abavukanye twebwe rero ntiturabagira neza abo mubona ntituri pamu ntituri iki twebwe turabajyanku banyu ni nk'ujya muntu twe tumeze nk'ujya muntu ujya munsi bijya biba waraye warayiwe akagufasha karago yahora ajyamako mukakajyamako mwese muze kudutahura neza ntitwaze kubafasha twaze kubagarukira kuko murabavandimwe nuko benshi barutse vuba batatuzi twebwe dukomoka ku muryango w'abarimbo rimbo yava mu bitwe rimbo n'abantu bigabaniro ni inshuti n'abagenzi baramuzi benshi batuzi cyane muraza kubabaza murabaza nyakamwe Samuel rimbo rero kugira tubivuge neza mutahure abaje kubaraba rimbo yabyaye magwande abyara meshaki abyara seduraka abyara baratumaze abyara bavugira iki twebwe rero ntitwaze kubafasha twaje kubagarukira ko nk'ababanye nk'inshuti n'abagenzi ako kajumu tubaha mugafata uko ni nk'uko natwe ejo tuzogira ingorane mukadushikako rero mureme ibi birabaho bigahera ubu rero nk'uko nyakubahwa mustani yavuze twongeye kumushimira tugira tukabashikiriza tugomba tukabahe mu buryo kuko twaraciye ngaha umwe akavuga Karago uwundi akavuga Gasabune uwundi akavuga iki kandi nawe yoba ari umwe akavuze nikabashira imbere duca tunateka dushire mu buryo uwa Karago aze kwigurira Karago mugashima uko mukabona kuko kavuye ku mutima ukunda nikavuye mu ishyirahamwe ni kumubanye uwero ku turi benerimbo dukorera mu muryango tumaze kumva ivyo bibaye twaratabarije abandi benerimbo bari hakujya nko mu standard yabibabwiye eh haraboneka umuntu mushimira cyane ni Pasteur Magambi Inosa acarakuranya ko kajumbo ati cike kuri abo bantu bigabanye none bene wacu twifuriza ko mutoguma ngaha mwari mufise musinzi mutekana ko kantu tukubashikirize ko nkuko twakaronse tugira imana
tukababwire kugira ni
bazaza tu umuntu wese turaza kumuha 55,000 kirarugo
Uko rero ndakubwira yuko tufise abatuzanye ngaha maze baravuga bati reka dufashe kwa kundi aha ndabira ko umujyango w'abarimbo neza na neza ndabira ko bavuze bati ntaco tutokora iyo umwumvise umubanyi iyo umwumvise umujyango utameze neza kwa kundi aha ndi kuba n'uwuserukira ngaha ariko barafise n'abadiaspora basanzwe bari no hanze ndakura musa nyakubaha mutamu
ee urakoze mwaramutse namwiriwe
ego nizera kumeze neza mukebuke
ego tumeze neza
ego umujyango w'abarimbo kubera iki gufata ino ngingo mugahaguruka muti umurundi amerewe nabi natwe reka tugire icyo dukoze muri bino bidasanzwe uno mutumba wagize naca cyane ko imijyango yabo ikoraniye ngaha
ego murakoze ku kibazo cyiza muduhaye
ego
ebwe iyo ngingo nk'umujyango w'abarimbo
ego
bayifashe kuko kenshi nibyo twakuriyemo twaguze tubona ba data bakomoka kuri rimbo iwabo hari nyabagendwa abantu baza babazimana basabana ntibarya bagiye bakamfungura bagasoma kagwa tubona mu mujyanki wacu wari uruja n'uruza hanyuma kugira duterike ku mujyango twebwe twashimye gukurira muri uwo muco wo kubana neza wo gufashanya dukurikiza iragi ba ababyeyi bacu badusigiye icyo nico twagiriye ko nico tugira ko kandi niyo ntumbero y'umujyango wacu gufashanya kuko abo bantu bigabaniro benshi barabye ni imijyango yacu ni inshuti n'ababanye n'abatari imijyango dusangiye zone tugasangira na komine ugiye kubiraba kure usanga ari umujyango rero nk'uko mugenzo twakuze tubona kwa ba papa bose basabana abantu biri guhara uruja n'uruza wagombye guca tubandanya uwo mugenzo rero ntitwari kubica hirya cyangwa ngo twiyumanganye twumvise ababanyi bacu bigabaniro bashikiwe n'ibyo nizo ngorane
umutumba gabaniro uraronse ikibazo mbese ikirasa hose mwabonye ko kubamaze imitsi babikurikana babonye ko bitameze neza nike kintu mwafatiye kugira ngo bano bantu benshi baba ngaha mvuge muti bamwe muri bo turaje kubafasha mufatira kuki
icyo twafatiye ko ubwa mbere mwabyumvise yuko ari abajyango ikindi twafatiye ko nuko ibiza bikunze gushika hano birafise uko bishika umuntu kumbura inzika bomoka ugasanga arasigaranye n'akantu na gatoyi ariko abigabaniro kabaye agatangaza nukuvuga utobagarukira ko yo batabafise ku mutima kuko umuntu yarasanga ibintu byose byagiye n'inzu atayo ngira mwafashe amasanamu mwahabonye ugasanga umuntu ntanagasani ntani nitonga ubu kuko abandi bo barashobora kubomorerwa inzu mugabo mirimo ikagumaho nitongo rikagumaho akazoguma aja kwimbura utwo batwasigaye yakongera karima ariko bo byose byarasambutse nta na kimwe barahuko ibyo rero twabonye ko hari ibintu bidasanzwe nk'ababanyi nk'abagenzi tugira uwo mutima duhamagarira n'abandi ko mu by'ukuri abo bantu bogarukirwa
nuko twaratumenyera abantu bazanye imfashanyo bazana ibifungurwa abandi bakazana ibikoresha ibyo gutekeramwo cyangwa impuzu zo kwambara kuri kimwegwe gushima kubahereza amahera amarikide amahera bakorako bakayikorerako
iyo ngingo yo kubaha amahera aharurika ntitwabifashe kuberikiza duka cyangwa twaricaye turiyumvira twararavye tubona tuti ushoboye kugenda abantu ukabazanira ibifungurwa ugiye kubazanira ibifungurwa uragenda ukarondera umufurunisera bikuzanira
yego
uwo muri ko muravugana hari igihe aguhemukira karite wa musavye ntabari yakuzanira ugasanga wa mutumye ibigori azanye ivyaboze wa mutumye ibiharage azanye ibidasha kandi muri uwo muzunguruko kugenda kuvugana n'uwo muntu ngo akuzanira ivyo bintu habamwe ingorane nyinshi cyane amatike nk'ubu none byari kwiyunguruza gute ko n'igitoro kitahari mu gihugu ivyo byose dubiharuye twasanze wageneye nk'umunyagihugu nk'amaheri jana azohavashikirwa n'ikintu gifise agaciro k'amahera 20 ayandi agatakara kuko yazanye muri ivyo bintu imudugura upakiza ugenda urariha hose aho ubibika kandi murabona ibintu iyo ari ibintu bisanzwe birazimira ari nk'umuceri aho ushobora kwiha ku kiro aho ubikije bigenda uko iyo ni ingingo ya mbere twararabyo duraharura tukabazanira ivyo bintu bwa mbere biratugora ubwa kabiri baza gushikirwa n'igitigiri gito cyane ku byo twari twabagereye iyo ni ingingo ya mbere ingingo ya kabiri twarashyitse ngaha turavugana nabo kuko gufasha ijambo mu muryango ntidukoresha gufasha kuko twe ntituramashyirahamwe ayo nk'ayo mubona twebwe turabajyango kugarukira ku muryango rero nicyo dukoresha ntidukoresha gufasha kugarukira ngo ku bajyango bacu twategerezwa kuraba kuko tubana tukabona ibyo bakeneye twarashyitse hano turavugana nabo hari uwavuga agasabune hari uwavuga takarago hari uwavuga ati agahema n'ibindi n'ibindi ariko hari n'ibindi bintu bahurirako ariko twiheje dusanga n'uwo yavuze akarago n'uwo yavuze iki nico watumbereye imbere none kugira abo bantu bose wari umwishure wo muha uburyo umwe wa karago akarondera ko karago wa wundi wa gasabune akarondera ko gasabune wa wundi avuka ati ndabuze agafu uwo munsi akakagura duca dufata ko twubaho uburyo kandi burumva ko natwebwe twaciye tworoherwa kugira umuntu ashigirwe neza n'ako kantu kwa mugene yatakivuye ko ngo cagiye mu madepense twarasubiye turaraba tubona tubikoze uko aka gashumbutso tubahaye kazoguma ku muhuta nyene kuko niyagura karago akazokagura ku mudandaje ngaho mu isoko mu gitaza niyagura gafu azokagura ku mukomeresa waho mu gitaza niyagura agasabune akazokagura mu botike yo mu gitaza ya gitaza ba bantu babakira hariya kuko bararaye mu mihana nabo kuri ako kantu bakaronkeko ahanini munsi y'amaka ibyo byo byatumye tubaha amafaranga aharurika
ntabwo bamufise ko aya mafaranga mwatanze bashobora kuyakoresha ko mwebwe mutavyiyumvira bisange bakoresheje mu buryo butabereye haba kwidagadura cyane mba nka babandi bavuga bati twikura umukoshi
ivyo ngo ahari abantu ha muruntu runtu ariko nuko ikituremesha nuko ari ibintu twakoreye ku mugaragaro kandi twahamagara umukuru w'umujyango kandi turibaza ko mu mujyango bose babimenye nico twaraciyumviye ko ariko ikigaba kiragabira hose nawo bari ndete z'ibigori yo kura ku kibakura kakijya biramutse bibaye ivyo umuceri yo kura ku kiraka kigurisha n'umuntu mubi we twibaza tuti abantu barabona aho bari abantu barabona aho bari n'ingorane barimwe hari inyuma iyo bavuye mwahabonye nta kintu na kimwe kiriho none umuntu aronse nkako kantu yoja mu byo kuza kunywa ibibangara niko babyitumye sindavyumva urumva barabona aho bari kandi bose bari ngaho imijyango yose iraha twayatanze ku mugaragaro turibaza yuko ibyo bintu natwe bo babaduhemukiye bazobikoreshe uko twabigize ariko nitwakoreye ku kigaba twakoreye ku bantu tuzi ko bazi neza ko bafise ingorane kuko ukoreye ku kigaba hariwe hose byose arashobora no kubigurisha uko byogenda kose rero twakoreye ku bantu tuzi ko bazi neza uko bamerewe
nuko muriko muratubwira uko umujyango w'abarimbo urabona ko mwagize umutima mu burundi hari imijyango myinshi nanatangaye numvise ko na diaspora yanyu yagiye hamwe iravuga ati natwe tumeze neza muri amerika natwe tumeze neza mu butaliyani naho turi hehe harabo twashize ku mutumba batamerewe neza bibasaba ingufu zingana gutegura mukora ibikorwa nk'ibi
mu bisanzwe mu gukora mu mutima ntihatanga ubwinshi bw'ibintu ntihatanga ingufu nyinshi ariko hatanga umutima w'urukundo twe twakoreye ku mutima w'urukundo suko dufise ibintu by'umurengera habanamba ngirabo abo twahaya ku gashumbusho barabizi tubana nabo turi kumwe nabo ariko si umutima twakoreye gusuko dufise ivyamurenga ntavyo dufise natwe turakenewe twofashwa ariko turarenza ko uyu mugenza gowe si ngombwa ngo uzomufasha rukuhiriwe icyo nicyo twakoreye ko abantu bo muri diaspora dufise bo muri uyu muryango w'abarimbo dukorana uko twarabibabwiye turabumvisha kuri rya ragi nababwira rya ba data ati yamara ntizizofasha ari uko tugira mu kirere aba n'abavandimwe bacu barabitegeye kuko niyo ntumbero twihaye ndibaza rero ko ingufu zitabaye nyinshi barabitegereye kandi tuboneyeho kubashimira cyane cyane ari Pasteur Magambi Inosa ari mu gihugu cy'Ubutaliyani
tumushimire cyane
yego tumushimire uwo niwe yagize umwete munini kugira ibintu byihute biboneke mu maguru masha
mu gifaransa ngo ni dale nouvelle jambe
yego mu maguru mashasha yego kweri ibyo rero uwo twomushimira turashimira n'abandi bo mu diaspora baguma batwizeza ko nihaboneka n'ikindi kintu tuzobandanya tugarukira kuri bene wacu kuko ibi ni ibintu by'umutima w'ikivandimwe n'ejo natwe byo dushikira umuntu namenye uko yiriwe namenye uko arara hanyuma rero sindikuvuga ko habayemo ingufu nyinshi mugabo habayemo umutima wo kuzirikana munini n'urukundo
n'umutima urukundo bangeneye kumenya ubuhara bari ngaha bavuga ati umujyango warimbo waje naje umujyango wa Juste Gaere n'ivyakunda tuzoza
yego cyane
usange bagumye bicaye bavuga ati reka dukekete buke bazoza kudufasha nakaye ka mutera abantu bantu bahorana amatongo n'ivyo ariko nitso kwa madufashwa kuko ingorane zizohera umwe wese asubira umutwabo nize manura muherezi no miryango irenga majanane yahuye n'izingorane na cancane kuri kino kintu kibahagurusa mu mukaza kuyifasha nabo kugira ngo ntibabatetereze
ego icyo kibazo ciza gose cyane ciza cyane kuri aba bene wacu abavukanye bacu bari hano icyo twobakibura nuko samahigwe kuba umuntu ari ngaha samahigwe namba na gatoyi aha siho ubuzima bwabo bwari bugenewe bari bafise aho bataha bafise amazu yabo bafise munsi y'urugo iki kintu nta na kimwe ntagire n'akantu na gatoya ngaha akabasamaza bagume biyumvira umunsi umwe kuzosubira kuramutswa inzu zabo aho bataha bagira aho baba bagira urugo ibi bintu ubona bishashagirana ibihiye n'ivy'umwanya mutoyi twebwe kubwiwacu twoshimwe no munsi nejo dugarutse ntitubasange ngaha dusanga baronsaho baba kuko twe dukora ibyo dushoboye dusabira leta yufise ukuboko kurekure ibarondereraho baba nta muntu umugaba gumateza amaboko ibi turabikora suko turiko suko twobahimiriza ngo bagucange tunezerwe no kubasanga ngaha twarabasangiye wabigabaniro tugatera inkuru bari ku matongo inkoko ziri munsi y'urugo zibika ari kubasanze yakundu begeranye mu mazu ikisi kintu umuntu yo kwipfuriza umuntu akunda nimba umuntu aje kubagarukiraho nukugira ati baramuke si kugira ngo komereza ngaho oya namba twifuza yuko tubasaba yuko ibyiyumviro byabo bitoherera ngaho biguma bivuga ati nzobahe hajya kuhapomotsa nzobahe icyo nico cyiyumviro twoshira imbere kukibi iye ubusi bwo buzima abanyagabaniro bene wacu baremewe
umuco mwiza w'umuryango w'abarimbo murawerekanye kandi muhama muwerekana haba muri ino ntara no muzima busanzwe abari hanze n'abari ngaha nicyo kintu mukeburi yindi miryango murundi akwiye kwitwara gute haba muhe vyiza na bibi imiryango y'abarundi yomera neza igakurikiza umuryango w'abasogokuru nk'uko mukurikiza umuryango iraga ry'umuryasogokuru wanyu gute hakogwa iki
urabona abantu iyo bagiye bose bagahagurukira umwaka naho umwere bugenda kazana kantu gatoya wundi gatoya wundi gatoya wundi gatoya ibintu biratiba bikagwira turafise abantu ngaha bakomeye benshi ibintu mu gihugu birahari cyo gufasha abantu muga kenshi hakunda kubura umutima wo gufasha abantu kusaba yuko abandi bogerageza bakaraba izi ngorane babanyegabaniro barimo kuko nta muntu yaziteye ni kiza cyashitse nabo bahaguruke abandi bavuka komine abandi bavuka mu zindi ntara mu gihugu birukira aba bantu na cyane cyane je ndibaza yuko icyo nubasaba kuko twese ntitungana harabafise uburyo harabavuga ari kumvirwa hejuru ikibazo cyo kubaronderera ahantu baba bakava muri ubu buzima je nicyo noshira imbere abo bandi bo kwiyumvira basumbye ngaha
ubu hari abana bahora ku ishure uravye ariko baraba nibaza ko bitoroshe bamwe ndibaza ko numvise hariho nabo nabonye ku kiyaga batari ko barajya ku ishure icyo kintu musaba leta
we dusaba leta ko iki kibazo yogifata mu minwe kandi atari binenegwe kuko ubu n'ameza birasigaye cyangwa atatu imvura igasubira ikagwa nk'ubu imiryango yaratandukanye hari umwe ari ngaha uwundi asembeye hariya ubundi ari hariya none iyo miryango ibayeho gute leta nifata iki kintu mu minwe aba bantu baza mubona bakomeye hamwe no kwiga ibintu byo kuzana umuceri n'ibiharage bige iherezo ry'aba bantu aho bazoba baberekaho baba babahe ibikoresho byo kubaka n'abarundi ntibashobora kuba mu ikambi y'impunzi ndani mu gihugu ntibibahe ibyo umurundi abiwe ntashobora kuba mu nkamba ari mu gihugu leta icyo kibazo gifate mu minwe aba bantu bakugwe ngaha kuko iyaba nk'ibi bintu umuntu ariko arabafasha yabafashirizaho baronsa agasago biba ari ibintu byoroshye bimeze neza ariko ufashije umuntu ngaha nturi kuramufasha mu bintu bitagira akazoza ufata icyo kibazo mu minwe nk'uko mwabibonye abana barasanzaye abana bari hirya no hino ntawuzi uko bizogenda imvura mu mezi angahe ibucigwa none bizogenda gute turasaba umuntu wese ku bubasha afise akora icyo ushoboka kugira aba bantu ikibazo cyabo kive mu nzira baronka ahantu baba uburundi buriho ntiburaba buto baronkaho ahantu baba hanyuma n'uwo ugomba kubagarukira ko abasange ku mihana mu mazu yabo bave mu bintu by'amahangare n'ibindi
murakoze cyane mubyeyi murakoze cyane murakoze yego nuko rero ndabura ko turi kumwe n'umwe mu bandi bafashijwe aho ndakubwira yuko iki gikorwa cyakozwe n'umuryango w'abarimbo na cyane usanzwe usanzwe urongowe mu ruhande rwa diaspora n'uwitwa Magambi Innocent kwa kundi ahandi ndabura ko ndi kumwe n'undi mutama yari ku mutumba gabaniro umwe mu bashoboye kuba bari ngaha mu gihe inzu zabo zagize ikibazo nuko ndakuramutsa mutama babita abandi Matias nuko bampora ubusa bandi bagohora ubusa ga Matias
unamenya bari bo
ariko barakurenganya kwe baguhora ubusa nyene
none kabakurambira yo bari nyise none wumva no gikura ko
nuko mwaba ku mutumba gabaniro mangene kumenya ubuzima kuvuja munsi mushigwa ni vyago ubuzima bwanyu imbere yuko ivyago biba bwari bumeze gute
ubuzima bwacu
imbere yuko mushigwa ni vyago
bari ubwa kare ivyago bitarashika
yego
bari tumerewe neza buhoro buhoro
mugaba
ubyago bitereye
yego
batiye duhungabana twaburiyo tuza dikaturinka imangira meneka abantu barahungabana turimire turiyuka turashaka kubarabara imana yadufasha abakuru y'umutungo baratwakira kandi nabo taradusira mu masiki tukaza ngamwe amuri santire ngaha yagitaza
nuko fise umutama nawe nyine yaba ku mutumba gabaniro nawe se ubundi babita bukiko andre
andre
ndakura musa mutama nizira kumeze neza
You could have been a kid, not the cool of some.
Hey, I could move the Queen language as who became town.
Who gained a whole
ego? No, Mama Kumutumba Gavani. Jagins a good day in Berego to Shikuru was on Waimunga.
A handy Gavaniro had the heavy tarry, had a tea mugaga, a for you mugabo. Hamya Mugago Kakomit, Uri Yongereza, we Yongereza, we Yongereza, we Yongereza, Ugakura, Musikia Hava Ikinoko. Harateva in the Aziatamos, the Tango Santa Gurika, the Chimimanu, the Chimimanu, Sefo, Sarumuana, Sariki. Tukapati, Yamalaha, the Hato Gedagus. I had to Serenuku. I had very keen. Kusikanawe ijya energy ijiri yahaje barazamwe ni machine barazamwe baracama barabara ruguri wacu kusiki barabara heza baratambira gitsinda gira kigasabwira isi burumva kizugumiza ahantu naho hasaje haramenetse
eh cyajugumiza lamwe muri ko muramerwa nabi hari inyo
eh urumva itagi gihimba gusika musanze wose kumva umbyirwa ubuntu ndibasha ndakirasonga isi iki kintu ndikidusika
eh
Gagged and go ahead, Tabra Boboca, Hijamoka twins. How much I ask? Kumuswakan, Chenana Macham, Kuchirasa, Kadifusimanza, Tabahoods, Chiran Amanuka, Hamam Kudu Muguta, Zanga Kira Harim Zida, Aramuhana, Ahadiki, Imigaga. Hagazem Gito, Kumuro, Kwagata. Tigafatin Zuka do Takakuri. If you have seen Kazuka, it is your head to the Rame Yurizan. The baby to the Kumbare, Joro, and who about who Emetabane, Megiran, Kura is our son. Who gets a new about Tabaro, Tabaro Moka. We manifest it in Ukwan, Ukakwega, Ukarabako, who are handy handy with a woman. It's only seen the man that I passed it. I have a woman in a way I'm Hamagat, Mana Changa. I'm so your heart and you have to talk to him. Yamana Tasuamu, that's a hujama. To see medical charge, I actually carry another Taranga.
Bakenyazi, Wahora do visit me, maybe Fasha Murugo. Mutuntu twutwambagwa bintu byo gutekamwo utwo natwo nyene mu bintu byagiye bigira ingorane utuntu twudufashe ko kupomamwo ibyo byagiye benshi ntabyo birukanye kuko uwo mwanya uko byari bimeze ni wari wo guswara ibintu
nuko munyuba muraje kuba ngaha leta ibasabye kuba ngaha mubaye ubuzima bubaye ngaha bumeze gute
wowe ubuzima bwa utabaye buragoye wewe ubonaga hatwamerewe neza we call a good. I'll get out. See what? The guy, I can't lose the course of a tie. It's a good one. You're a good guy. To a panze. You got to come to Garukirako. Trust him. Do a track of a machine.
Moment of Abanavanga, no more chance. I'm Abanga.
I'm to ban. I'm not the chance.
Ego.
Ah,
I'm about to
say
something. You forgot me once. Yeah, you are. I want to be one of you. I'm going to change. bose bagacamo ahantu hangana gute umucamo wabahantu hangana gute
none wati daro none wewe yigusaba nayo wome yebumva na yagi urayi kuko niwe nagweba ngo ntempa niswe n'interview
nuko ifashanyo murayironse murabona ko no musi mwibutswe bubahaye ifashanyo amafaranga ibyo barabitinywa ariko bo bayibahaye ati turazi ko muri abantu bakuze bafite cyo bafasha imiryango mwabyakire gute kubona mwiyumvira yo kuno
munsi bwo tubyakire neza turabakomeye amasi tubashimira ukabona ubwo ukabura ubwo ubyakira ko hajya kaba karadese none ubu urumva wubuze kabiri ukora gusa no kugoka none waba bantu n'ubu barasubira yo ntiyababa bamwe batwibuka bamenye ni gore yanjye ifise no kurutumereye
nuko umuryango w'abarimbo uno munsi wabibutse na cyo cyane turamutse abarimbo bari muri diaspora basanzwe barongoye na Innocent Magambi ifashanyo uno munsi mwakiriye gute
yakiye neza kuko n'abakurambere barabonye yuko tugowe kandi aribo batanguye kugenda hanze bakiruka abagoreye Burundi ikibazo bafise n'ingene kimeze turabakomeye amasi imbere baragahuye nezo barogaruke batwibuka baduhoza ku mutima aho turi nga muri sare ya gitanu
agafashanyo akabaduhaye barakoze cyane imana nibafashe ibereke barondera ibigwira bame bibuka umuryango
turakomye amashi imbere imana ibahezagire cyane ko mwagize ishyo mumara kagiye gufasha nk'iminsi mu bana bacu akavamo kino gatoyi kagugu ibihumbi bitatu basurondera n'utudagara abana bakaba bararonka ingene babaho kuko imirima yarononekaye nta hantu na hamwe basoroma nta n'umuntu yasigaranye itongo ryo kubako mutumba wa gabaniro amatongo yaheze yose nta kantu na gatoyi kasigaye k'umwenegihugu yovuga ngo arashobora kubako icyo nishakunze
iyo umuntu aronse imfashanyo iragira icyo umufashije haba mu kugira ngo iminsi ibandanye ibiregerwa imbere cyangwa irangure imigambi mbega mangene kumenya iyi mfashanyo hari icyo igiye kubungura mu buzima bwa minsi yose
icyo igiye kutwungura itutungira ubuzima natwe ikadufasha mu rubyaro tuba dufise umuryango icyabitunezeza cyane icyo umuntu abuze akaca yikora kuri ka gafashanyo bamuhaye kikaca kiboneka nayo ibisigaye nabyo ni ukuri muhore muraze imbere imana ibafashe igafata imihisa n'uyu muhungu wa rimbo yari umwana w'umuhira wari umujukuru wa mesagi turamushimiye cyane n'ubu turamukomeye amashyi cyane aragahora uko urabona avuga ati ndagahora uko ntahora mu rugo rw'uwundi mbwa yatubo yabonye baramumenyesha yuko abo muri kumine mu butu bagize ibyago avuze reka ufase aho amavuko nabuviyemo turabisima cyane nta wundi muntu yobigira ubwabo urabona ibintu nk'ibingana dushimira imana kuko yatwibutse aho turi
uwifuza kubafasha wundi yokora iki cyangwa ikindi kintu mwamubwira Innocent Magambi
urabona bari hanze si bake imiryango y'i Burundi yagiye hanze ni myinshi mugabo bamwe barashobora kutwirengagiza kandi ko arabibarutse ubu rero ko intango imaze kuboneka n'isemo baca bahiganwa kukubera bavuga ati twoba tugayitse turabasimiye na muto borabatera kamo bariya bari hariya kuko bafise intambwe baze baraturaba ingorane dufise n'izindi nuko
icyo rwagomba kubasaba kugira ngo mudushikire imbere ni icyo kijyanye n'ingene abakenyezi bashobora kudufasha mu bintu by'ibyambagwa mu bintu by'urusafuriye ibintu batekamo utuntu tw'utubumba kuko biraza biziye barabiduha rukabironka ariko turi ko turaraba nta rugezo turagera ko nk'ubwo twari dufise muhiri wacu ariko turashimira cyane nyakubahwa musitanteri wa komine Muhuta ingene yafashije abenegihugu bo ku mutumba wa gabaniro tukongera tugashimira n'umukuru w'umutumba ingene yafashe mu mugongo abenegihugu muri iki kiza cyari giteye ku mutumba wa gabaniro tukongera gushimira n'abanyagihugu bavuga ku mutumba wa gabaniro ingene bafatanye mu nda muri urwo runani na n'ubu turashima ko bimeze neza bamwe baragiye basaba indaro kugira ngo baronke aho barahaza abana ibyo nabyo turabishimira cyane tukongera gushimira ngene namwe mwitanze kugafashanya babarungikanije kugira ngo mugahe bene gihugu ngene mwakazanye n'umutima mwiza turakomye amashi imbere imana ibahezagire cyane
nuko tubashimire cyane tunashimire na Innocent Magambi
ego
urakoze
ego
namwe murakoze cyane kudufasha cyane
imana ibahezagire
namwe imana ibahezagire
ego sawa sawa reka tubashimire tubashimire bose mwa byo murimo murabana natu gutambira umugaza mbese biranagwaza ariko muwana ya guterekwa rwa rukundo bantu b'imana ufashije umworo ababikije imana kwa kuri ahandi murabona ubuzima wasanzwe wabayemo nizera ko akari umuryango w'abarimbo batanze nundi murundi wese ashobora kukagira kuri microjuice gale kandi rufumwacha ek black machine blabio da camera mwita umusaza ndakubwira ati mukabanira ibiza byose kuri rugwiri kuvyose birabaza ndabwira ati bye bye chasla vista urawushura umujuro hushura none